akhonto etshintshileyo ndisayenza ingxolo leke mundibambe ngempolo babesithanza ukubhobha benjongentshongo ukubacela amaxolo onyolo ndinikelo nyaka ndizondibonisa ifilimihlolo nizothile umntana ebetshilo idama liproud ngundondo soloko lifuna ithuthaka lingcali igoloko ndingowa sekapa soziphele inkoma ndingaxhelanga funga umama icheriketati cheeseboys ifuna ukopola baluxanduva ndibathi khatha ngencasi yomthaso suke emakasane nevesi lacosta kukhunye itsotsi yenza itrekking ngam umjidi uyemplit uqengu yantshama thethela phantsi ungxola uringa nebhoza kaloku features idola kaloku ndimu ityani nangoku ndisezosifila nangoku ndisezospida nangoku basezoncanya nangoku basezoncanya nangoku thethela phantsi ungxola uringa nebhoza kaloku features idola kaloku ndimu ityani nangoku ndisezosifila nangoku ndisezospida nangoku basezoncanya nangoku basezoncanya nangoku
xa iphuma kumtsho inyani yodwa kusendikringa ivari sozindixoke yakhumbula bengayiboni we nangoku sathi sozindipophe ngoba bhizi usendu-call back then bakhalaza never call them lena la we yenza umxhosexhose nayindoda idoda ingcono unzonde khani meni ke madoda bebecinga bakandibhobha phula umthetho ndiyamosha I can never take a loss too deep to blue case in new wave mela kude your mood says I no ring a buy a fake high oh ihuqe
nangoko got his light is calling on my phone but ringa kakhulu zi story nangoko still the baddest whenever I drop it you know it ain't average I'm talking nangoko ayontoma ndisposi nangoko ndiseshusha ninboni nangoko danger kafase ingozi nangoko Jonge sei gonze bathetha pha ophephela baphela pha akanayi crack yondingeli vari kusambethi touch vele mbeki ingxaki divele ngikitheke when they drop dipiteke ndilingeke kwezi ops dithingeke ndithingeke never source thethela phansi akhonidi ungxola thethela phansi ungxola uringa nebhoza kaloku features idola kaloku ndimu ityani nangoku ndisezosifila nangoku ndisezospida nangoku basezoncanya nangoku basezoncanya nangoku thethela phansi ungxola uringa nebhoza kaloku features idola kaloku ndimu ityani nangoku ndisezosifila nangoku ndisezospida nangoku basezoncanya nangoku basezoncanya nangoku